Warumunezero udasanzwe byari bimeze neza cyane rwose wari ku munsi w'ILAIDI aho muri concert ya WIZ DESIGNER African Badman umuririmbyi ariko arabikora neza cyane hari mu gusha cy'u Burundi aho yarafise concert idasanzwe nahandi sahandi nakabari ngaho iwabo basigaye aho byari bimeze neza cyane rwose aho no kubwira yuko uno mukipe WIZ DESIGNER ibyo ariko arakora ni bikora inka cyane ugerageje kuraba abantu bari bahari barabantu isinzi barabantu benshi nakanoti yahakuye amato asumira nakanoti katari gake cyane aho ugerageje kuraba uruhande nuvuga yuko ino commune nuvuga yanahangwa nuvuga yuko WIZ DESIGNER amaze kuyifatira mu turirimbo twiwe twakunzwe indirimbo nyampinga ugerageje kuraba performance yiwe yari performance idasanzwe ariko ubufisa kanoti nimba ushaka gutumira WIZ DESIGNER wahise umutumira ku bintu ariko arakora novuga yuko ni ibintu byiza cyane rwose inyuma yo kuririmba indirimbo nyinshi cyane kokoriko harimo good morning harimo n'izindi ndirimbo zisanzwe harimo n'izindi ndirimbo musangwe muzi arizo valentine indirimbo yakunzwe cyane ndetse n'ubu unye ni hit song muri uno mwanya kuduha konsere nziza cyane nk'iyi yarimo abantu badasanzwe yarimo abantu benshi cyane byari biryoshye kuri uwo munsi wari umunsi w'ILAIDI yari konsere idasanzwe ni mugihe WIZ DESIGNER yashyitse igihe cy'isaha 4:15 akaba ari we musitari bari bafise kuri afishe ndetse aza kurangiza ibirori wari umunsi udasanzwe kuri WIZ DESIGNER ndetse n'abafanzi bari ngaho onye ngerageje kuraba hari aho abantu birekura hari aho abigeme beza cyane rwose musangwe muzi ko WIZ DESIGNER basanzwe bamwita umwami w'abana ngo niyo mazina basanzwe bamwita abigeme beza cyane rwose niho bari bibereye yari konseri idasanzwe cyane yari konseri itoroshye mbega waba ufise konseri imeze neza cyane rwose wahita uhamagara WIZ DESIGNER African Badman umwana umwami w'abana yari konseri imeze neza nitoreka kumufelicita kuko ni umurundi wacu kandi arashoboye umuntu adashoboye rifuye ko tuvuga ko ashoboye adashoboye naho tuvuga ati mzee Ewa, ametuangosha mzee wa kazi. Lakini, ewa, naona vitu biko sawa. Ugerageje kuraba WIZ DESIGNER muri kino gen. Tusiko ya bivu kanya, sika ziku tamba. Nituzi leo kwa likuwa rafzi iganuko. Yavyiza arabimenya ariko uko biri kose reka tuvuga ati wait and siko biri kose ibintu biriko biragenda neza cyane gose muri industry ya music mu gace cy'u Burundi aho uriko urabona urungano cyanke aba upcoming aribo bari kubabikora neza cyane kuruta mbere nabaje kera kugerageje kuraba indirimbo ziwe ni indirimbo zakunzwe kandi ugerageje kuraba mu bafana ni indirimbo ziririmbwa n'abafana akaririmba afise abantu bari ko baramufasha kuririmba eh gatoyi tubashishizemo gatoyi kugira mushe eh twende African Badman How was the night? How was the night? Nindirimbo zimeze neza cyane rwose. Indirimbo ugerageje kuraba zakunzwe n'abantu benshi cyane. Ugerageje kuraba publique. Publique niho yari yibereye. Yavuze atwe ntidutangwa. Ugerageje kuraba hari abantu isinzi. Urazi kuririmba uri kuri stage ukaba ufise abantu baza baritabira ni ibintu biba bimeze neza cyane rwose ni ibintu biba bibereye ijisho ni ibintu nawe wenyine uri kuraririmba uvuga ati ndiko ndaririmba meze neza ndiko ndaririmba numva ko ndi kumwe n'abantu eh ugerageje kuraba bigeme baraduga kuri stage bamwe bamufasha kugira ante gutamba abandi bamusigira kanoti WIZ DESIGNER asha umusuranchori ndabona akanoti sigake Ugerageje kuravya vyari ibintu bibereye icisho bimeze neza cyane. Ufise concert kubera ko utomutumira Wiz Designer. Ufise concert kubera ko utomutumira Berry Music. Ufise concert kubera ko utomutumira Orege. Ufise concert kubera iki utomutumira nabandi baririmbyi batandukanye. Ugerageje kuraba nakabare gasanzwe karimwo gasanzwe karimwo ubutambiro indani kandi gakeneye abantu babantu bafite inoti bashobora gutumira Wiz Designer cyangwa bagatumira uwundi muririmbyi. Why na ufite akabare ututumira nk'umuririmbyi kugiraze nawe ushobore kumufasha hariya anye kuko nawe nabakeneye agasabune like kugira ashore kubaho cyangwa ashore kwiteza imbere. Wiz Designer, felicitations mzee wa kazi, congratulations. Ibintu nibimeze nabi uko biri kose ndazi imbere ni heza cyane. Iyo ukoze ikintu ugikora nk'akazi cyangwa iyo ukoze ikintu uvuga ati gishobora kunteza imbere nibaze yuko utamaramara. Kora akazi nk'akazi ntugakore kugira wiryohere, byari ibintu bimeze neza. Akanoti bamuhaye ntikari kabi. Twibukanye ko Wiz Designer soon arafise iyindi konsere. Konsere itazoba isanzwe, azoba ari hehe? Azoba ari kuri ambasade y'abakongomani. Azoba ari konsere imeze neza cyane gose. Ntivyari byoroshe, yari konsere imeze neza cyane gose. Ndazi mukunzi wa Isaac TV uri kuri araba konsere nk'iyi urabona kwiryoshe, eh? Ariko umuhaye angahe Wiz Designer, ubibona gute? Ndashaka amanota atanzwe nawe umukunzi wa Isaac TV. Twavuze ati iyi performance iyo ndushobora kureka kuyicisha kuri Isaac TV nkuko yabikoze neza cyane gose. Na ati nako dutegereza kubikora neza kugira dushobore kugira ante guteza imbere ivyi wacu. Ufashije umuririmbyi hano wacu mu gihugu cyacu Burundi, ubufashije igihugu cyacu cyose kumenyekana kuko n'uri hanze ashobora kubona ino performance ya Wiz Designer akavuga ati wow, kumbe mu Burundi ari abantu bashoboye white tushobora kubatumira bashobore kuza hano mu gihugu cyacu haba mu Rwanda haba muri Tanzania. Ni kermesse rero afise azoba ari kumwe na Mr Champagne Wiz Designer. Nawe n'umusujya n'umuso n'ijyari ni tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2021 Institut du Centre Scolaire Congolais. Ni kandi hari anye kuri ambasade y'abakongomani. Kwinjira n'amafaranga angahe? N'amafaranga 5,000 gusa. VIP ni 10,000, simple ni 5,000. Azoba ari ibintu bitoroshye cyane. MC Ami Pro ni azoba yibereye, ba DJ Patman ni bazoba bibereye. Azoba ari ibintu bimeze neza cyane gose. Wiz Designer, big up sana, gukora neza kwawe cyane. Kuzotumuronka ama concert, kuzotumuronka madiri nejo sangura ronsi diri muri Isaac TV cyangwa ejo ugasangura ronsi diri ice kuri Star Boy. Why bitoba bikore neza cyane papa? Uko biri kose imbere ni heza. Iyi ni Isaac TV. Kwavuze ati ikintu nk'iki ndushobora kucirengagiza mu gihe ukoze neza, uri umurundi, uri umwana w'igihugu. Why tutobivuga? Nico gituma navuze ati Starboyle kanje kuri miko za Isaac TV kugira ngire icyo nkoze, kugira ngire icyo mbafashije igihugu cyacu cy'u Burundi. Kuko ndi ngaha nikora ariko ndi konda koreye igihugu cyacu niyabikora neza cyane gose. Nibizobuza mu kindi gihugu bavuga ati uno muntu arashusha sho. Reka tumuhamagare ngaha anye natwe mu gihugu cy'iwacu kugira ibintu bibandanye kugenda neza cyane. Awaza nawe ni ibintu bimeze neza. Wiz Designer, big up sana. Reka ndabasezere bakunzi ba Isaac TV, byari ibintu bimeze neza kubana namwe, byari ibintu bimeze neza kubana namwe muri kino kiganiro. Ikiganiro cyari kimeze neza cyane. Niko ubibona wewe Wiz Designer, ubona yabikoze neza cyangwa ubona uwo muhamanota ngaye kugira ushobore kuvuga ati arashoboye Wiz cyangwa inashoboye? Andika komantere yawe ngaho onye muri ku kiganiro ucugira na share na like na comment, byuba byiza cyane. Mr Home ni general kuri mikoza Isaac TV, ni general konda yaga namwe. Mr Meat, the voice from Angel Angel de la Capitale. Andika Starboy Isaac TV, uraza kumbona kuri Instagram, uraza kumbona kuri TikTok ndetse no kuri Facebook dushobora kuyaga. Bye bye, ndabakunda cyane gusa aho muri hose mwubahwe. Big up Wiz Designer, big up nabandi baririmbyi mwese bano mu gice cy'u Burundi muriko murakora neza cyane gose. Ndazi muri benshi cyane ariko mu gihe twatiko turabona muriko murakora neza, murazi yuko tutika ushi ibikorwa byanyu turabizana hano tukagira icyo tuvuze. Dusukemwo Valentine, good morning, kokoriko, izo ni ndirimbo zose nimba utaraziraba kuri channel ya YouTube ya Wiz Designer, twagiye rero kuziraba. Big up sana, ndabakunda cyane. Shut up.